Eli libali lokuvuka. This is the comeback story. Apho sithetha khona ngamabali wabantu abasuka kude nemidlalo. Sithetha ngerugby, sithetha ngecricket, sithetha ngebhola. Kodwa kulona umjikelo ndihleli apha nengcali yombhoxo. Ingcali yale nto kuthiwa irugby. Owase Eastern Cape umfana owase built in enxemerha esixekweni endimazi kakhulu ngubhuti kum kodwa ke nina nimazi njengolungelo pai wayesukodlalela iborder iWestern Province iFalcons iSouthern Kings zininzi endinozibala iteam wayedlalela zona kwirugby apho wayeyilock second row ndiyakwamkela lungelo pai former Xhosa commentator, former rugby player apha kwibali lokuvuka ndiyathemba uba sizawuba nencoko emane ngalo mdlalo kuthiwa ngumbhoxo.
Ngosi Sibungo uba ube nam apha nam ndiyavuya uba ndiphela ithuba khe sincokole ke ngombhoxo sithemba uba soncokola into eyiyo wena yawufundisa ngaphandle.
Ewe man ubonile ke amabhokobhoko awinile aphumelele kwindebe yehlabathi waphumelele kwesithathu kwi-Rugby World Cup. Into enintsi ephumileyo phaya okokuqala bebekhokhelwa ngumntu omnyama uSiya Kolisi. Umbono wakho yabafana aba bebedlala phaa kwi-World Cup especially aba ke bantsundu ubunjani and ucinga ntoni ngale nto yoba ibe nguSiya Kolisi lo uphambili lo bekhokhela aba bafana wenza uba benze le mbali bayenzileyo?
Mandiqala apha emva phuyeke khona kucaptain uSiya
lo
uSiya ndiqala umbona sekapi kwi-academy phaa le Western Province andmane ndisebenza ke nabantwana izikolo qha ke xa bezisiwe ndimbone ndibone ke lo mfana uthobekileyo olahloba lulo namhlanje uthule akafani athethe nje otherwise uyathetha nabanye.
Wawusadlala wena ngela xesha?
Ndisadlala kodwa not professionally, sendiyekile professional. Bakwi-group yabo noEben baphuma ke baninzi noKichof
noScar.
Bilixhala ke into babe ne-injury ngexesha izabayo World Cup. URasi ke ubonakalile uba ufundile ngoba uyakhumbula kwi-World Cup egqibe yayingu-Teichmann, isitori sika-Teichmann noBobby.
NoBobby Skinstead.
Must be players.
SikaNikMalet.
Yes. Ndifuna ucinga uba uRasi ufundile kwezo nto ezo. Wahlala nalaa mntu ebembekile ngucaptain wamzama ke sikhala, hayi ucaptain ukhutshwa njani. Apho ndiyakhona kuyavuyisa umbono phaa efumene indebe abhale ezincwadini zembali yerabhi. Ikhuthazile abantwana abaninzi, abantu abaninzi ngaphandle nangaphakathi ebaleni. Ikuthi ke bantu basembhoxweni basayisebenzisa njani le nto ayenzileyo. Ewe i-achievement yakhe yoba abe ezicaptain phaa kodwa yi-history enkulu esingenayigcini. Abafana bamnyama badlalayo umgangatho uxhomile webhola okokuqala kusafani nakuqala apho uzawucingela intoba hayi izinto zawuzenzekela nje kufuneka zamaxesha ehamba izinto ziyatshintsha ngohlobo ekutreyinwa ngalo kuhlobo ekufuneka ngalo abantu befakile ebaleni. Kunikise umdla ukubona intoba ngokohlobo ebebengene ngalo istandard sabo sinyukile ngokomdlalo wabo andithethi ngokomdlalo wetim umdlalo wesiqu xa ujonge iplay one ubona into ezithile ziye ziphucuka
ngophuconowayezenza
and xa umamela abantu noba uyahamba noba uhleli noba uncokola nee-friends nje abantu ba-excited into eyenziwa ngabafana which is le nto isport singayo yabo kudityaniswa abantu konwatyiswa abantu indima abayidlalileyo inkulu kakhulu ayifanelanga bilityalo kumbali yomzantsi yombhoxo apha emzantsi njengoba benditshilo nakusiya ixhomekeke kuthi ke thina abantu basembhoxweni uba ithini uyaphambili le nto izawusetyenziswa njani na.
Sibonile ukuba abantu basephondweni laseMpuma Koloni bebechulumance kakhulu bekhokele nto kuthiwa i-bus parade kwaphinda nobuya ke ukalukhanyo am evele odlalela i-Barbarians phesheya wamkelwa ngabantu basemonti bamthatha bamgodusa bamsezwelitsha. Heyi yayiloo nto ke yayiloo ngcuba kaxaka ke yayilelo theko abantu ephondweni banjani uvuya kuba akamnyanga umuntu wasephondweni ayingo siya yedwa angomzwandile stick yedwa kulukhanywa amakazole maphimbi ngabantu bamnyama abaqhelekileyo mani baselokishini ke abanye baselaleni uvuyo ngalibeka phi uvuyo lwasephondweni uvuyo labantu
hey abantu bachulumancile ma sibu and akuchulumancanga nje abantu abase ebholeni
bodwa
abanye bangaphandle ebholeni kukho abantu abatsha abafuna ukungena ebholeni welcome ne World Cup okanye event na event enkulu kwisport kukho i-interest eyikhule ngokuhlobo kwenzeka ngalo izinto and uyafumanisa into yoba kukhona ukukhulu okukhona umdla ongamandla apha abantu basephondweni buzawukhumbula irabhi singayixoxela ke nomnye nomnye mhlawumbi asinayiphikisa wena idlalwe kakhulu irabhi ephondweni Western Cape lase-Eastern Cape kungelishwa nje uba imbali yethu ayibaliswa bendikhe ndakubuza ubuya amazi utata akho uba wayedlala isenta nayo kukho abantu abanjalo abaninzi phaa iqonce kwilali ngelali ababedlala irabhi abanye ngaba bebekhapulukhanya ababebemamkela abanye ngabazali babo
abanye bebenxibe iblazer zabo ezelihlaza abaziphiwa esaru ke after the fact sebeyekile udlala
kukhona isidingo sihlale sikhona sokuba irabhi isiwe Eastern Cape iselwe izizathu ezilungele i-Eastern Cape. Ewe ngokusithela ngecala le-professionalizing, professional rap, iSpringboks winile i-team, yes. Which is good, which is great. So nwabile sonke, abanye abo nabanga bebefuna ukuwina i-team zabo. Kodwa xa ufike e-Eastern Cape ingxaki i-development. Njengoba besidlala i-rap nje siswa ngapha nangapha, into besiyikhalela i-development qha. Bangasike nathi siqeqeshwe. Sikwazi ukuthi sibe nazo izikili zokukhompyutha xa kufuneka sikhompyuthile singabhikwa kuba zimnyana
nithi xa nifika ke kweza levels kweza team kooma sharks kooma bulls kooma western province ningafiki phaa ufuneka niphinde nifundiswe i-basics ke ngokuba ibhola iganjwa njani okanye upasa right to left left to right into ezinjalo
injalo kanye sibuye ubaba ubonile lapha kuWorld Cup bekhoveza abantwana baseJapan phaa
ewe
and yakufungiza ku team namhlanje ezidlala irapi abantu abadlala profile abangakwazi utrainer ngala intensity itrainer ngabantwana abanye kufundiswa abantwana utrainer kufundiswa izikills bazenze ngepace ephezulu na umntana uthe yodlala irapi iqhelile lanto and xa ufika kwindawo zethu azikho ezona abantu bajonga i-coaches baya ibonele drill abantu they spend ixesha befunda i-drills
uthi ke ngoku abantwana baseJapan bangasoqitha aphezilalini apha kwi-development level if asizifakanga as basics ngokona ngoko bangahamba bahambe basoqitha
zimbalo i-developments i-programs ye-development engicinga bazenza into eyiyophi eMzantsi Afrika ndingabe ndirong kona zikhona endizibonileyo bakhona abantu abasebenzayo they give their all kodwa bafuneke babe nazo into ezishotayo abanida
ukucetyiswa bafundiswe
not saying ba wrong ndabayenzayo qha bafuna uba baboniswe uba okay into enje yenziwa kule migomo awunawuthatha umntana una 10 mhlawumbi ubezomfundisa i-moves xa ena 10 umfundisa le into umqhele sibabaleke nebhola pasi ibhola ndikhanje age ke uma so kukwisigaba ngesigaba apho umntana ofuneka efundiswe khona awusiya ke Eastern Cape kanye nalapho kukwirabhi khona ifanele uba sigxila kakhulu kwezo ndawo ezo singagxileli ekubeni uba le iyakwazi upasa mayizise kwaba bangaphezulu because ngoku uhlobo ekwenziwa ngalo kuthathwa loo ngathi unontlantsana loo ngathi unomhluzi azofakwa kwabanye ushiye abanye bephaa bezibhotyela bebodwa phaa i-Eastern Cape abantu base-Eastern Cape banaloo nto siba ayo rabhi yodwa ukubaleqa iqakamba yonke into nje qha ke kukhona isidingo and apha kwi-development xa sithetha ngezikills asithethi ngezikills zegame qha ngoba uzandifundisa izikills ndizawudlala ndibe yiplayer ndidlala kakhulu ndiyofikela professionally ndipeye ndizayithini la mali ungandifundisanga ndiphathwa njani imali so izikills ikuthi i-development yomntu imbaxa funa umfundzi indlela oyoziphatha yena uhlobo impawu zakhe azivezayo abantwini zinjani xa ephakathi kwimeko yeteam unjani xa ngaphandle utya ndoni nini njani usela ndoni nini njani ngoba uba uzoqala xa iprofessional une habits azifundileyo apha ekukhuleni kwakhe akazuvela ziyeke xa umntana kanti xa uthatha umntana emncinci umfundisi ntoba okay kwenzeka le nale 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 nazi izinto ezinokunceda ingabi licala lerabhi lodwa ekufokaswe kulo kakhulu kapha eMzantsi Afrika kuba kufunwa le product iphezulu idelivarish idelivarishile ke ngoku masike sibuyele ngezantsi ke qha apho ndigcina khona ifanele ba kube mbaxa apha ezantsi abantwana babe baninzi
Wawungomnye wabantwana ke baninzi wena ukhuleni kwakho babethanda lebhola yombhoxo ukhulele enqamerhe eBilton njengoba besenjilo iRugby ndingathi incancebeleni ukhule kwifamily eyaziwa kakhulu ngodlala umbhoxo phofu ke nethambo uliphiwe mandithi wawuzazi uba uzayidlala okanye yinto nje wawukhule uyenza zange uyicinge noyicinge into yoba ndiyabawela udlala iRugby yinto nje wayithatha wahamba nayo wakhula nayo waye wafika ke ngokwela nqanaba ufike kulo kawuxelele nje ngale mbali yakho ngale relationship yakho neRugby
ayiRugby ubukhula phelalini yayi ingeyonto ubuzawukhetha ubudlala iRugby okanye wawunyanzelekile udlala apha ezantsi kwakowena usasithanda udlala ibhola phaa isoka ngezazigityiselwa ngamela ngoba uphendu phaa wena ebhoso elibukhala ahlala phaa ithi yawuhlapha athi tsho
ibhola
kuthiwa mayiphume loo nto apha elalini
ibhola yesoka
oobhuti abasifunzi rabo oobhuti kororo bebekuxelela bangadlalwa
soka
wena uyethamba udlala soka so sikhule kudlalwa irabi ndiqale leithana ke phaa ndina-14 ngoba higher primary ndiqale i-high school higher primary ndafika ndana-13 years uqala kwam i-high primary kwakubethwa gqithi afuna ubunokhile utishara uphetha umbhobha emva kwam so ndayibona uba yiyo le iqale i-high school xa ndiqala i-high school ndabe ndiqala elalini phaa elalini ke besidlala kukho indawo elapha phakathi kwezindlu kubekho amabala ubuthi wawubona ubengathi unako uba ngathi uyabona apho kuthiwe nyuka uye ebaleni xa ufika ke phaa udlala ngeetem zabantu abadala ndiqale ngolo hlobo ndaphuma esikolweni ndotsho ebhayi ndaphangela apho ndandiphangela khona kwakuthetha uafrikaans so ndandixuba ke afrikaans ndahamba ndotsho kwiakademi ndibizwa apha akademi apho ndikhulele khona ufundisa kwethu irabhi sasixelela ubiza sifundisa imbeko discipline nerespect so sayidlala saphela siyithanda ndayebhayi ndafunda le afrikaans apho ndafunda ke kwakhona nokukhoshwa ukungathi kuthe ngapha kokwaselalini ngoba wawubalekiswa phelalini ulengwe kuthiwe lenga na unika ubhola kwangoko
ndingaphelele apho
but xa ndifika ke bhayi ndasebenza ke nobhuthobile Dunja wayekhosha amantombazane khosha uqala amantombazane i-afrikaans apha kwicala le-professional level incedile ngoba bekuthethwa uafrikaans uyayixuba bekuthiwa ikombe is afrikaans yasekitshini uthi is was yetre ndathi uyaxuba nje ubheke phambili
uyadibanisa nje oko kudibanayo
ndicinga uba yenye ezona nto uyandincedayo ngoba bekuthethwa ngeafrikaans bandibuza bumane ubuza bandicela uthethe
ngeuzawushiyeka
uzawushiyeka okanye uzawudika so funeka umamele xa kuthethwa uhambe uyokwenza and ndizama ucinga ke nohlobo endikhuliswe ngalo ekhaya naselalini ngoba sasifundiswa imbeko sifundiswa ukuhlonipha and noqhela ke nje imeko zobunzima zokukhula uyakwazi ukuthi xa kunzima phakathi unyamezele ngoba into yerabhi ngoba esihlale ibingekho lula ndicinga zezo nto masibuwe ezikwazile nokukhawuleza ke apha ekukhuleni kwam ndizinze ndihlale phantsi ndikhulise usapho lwam ube nosapho ndingabe ndibhekabheka ndacinga ezo nto ezo zikwazile uba zindidibanise zindinceda na ndikwazi uba ndihambe ndime kule ndawo ndimakuyo
bendithe uyidlalele ke ibhoda apho usuka khona ne-Kings ne-Western Province ne-Falcons kodwa apha eragbini ii-challenges zininzi zeziphezinye izinto owathi wawofika eragbini wathi hey lena beningayilindelanga and wenza njani ukwezela ba ukwazi ukuthi ba uyadlula okanye noba udlulanga kuze ukwazi uziginya ke ezongxaki okanye ezo challenges owadibana nazo xa usembhoxweni ngoba udlala umbhoxo kumandi kodwa umbhoxo umdlalo nombhoxo okwelanqanaba apho kukho i-administrators abaphathi nabaqeqeshi apho ke lesibiza sithi professional rugby awufani nodlalela elalini akufani nodlalela lokushini yeah ndifuna uyapho udive kuwe ba wena ezakho i-experiences owangqubana nazo yayizeziphi
kwezinga la professional qala kukho indaba emali siyabhatalwa muspa ufumanisa uba oofunded by babhatalwa apha phezulu abantu aba-ofunded by abantu bebalelithile abanye ababhatalwa sibhatalwa kancinci thini kodwa kufuneka nedilivarishe ngokufanayo and ukuze nikwazi uba nedilivarishe funeka nibe nizilungiselele funeka ne-medical aid supplement inutrition yakho yonke into yakho funeka ibe nje ibe right ufumanisa uba wena sorry akho mehluko omkhulu kunakula ndawo ubukuyo kwamatsha nalapho kwa-professional xa usisiqu usijongile ngohlobo ophila ngalo and xa usondela pha uyazikhama cause akho nto uyigcinayo ngokucala le mali binto enzima kakhulu leyo anawuthi ke ndiphumele njani kuyo ndikwazile nje uba ndinyamezele ngolo hlobo
because
yinto ibiqhubeka endicingayo uba isaqhubekeka nangoku noba ke mhlawumbi ayifani
to
bekukhona ukuba sigwetywe ngokwebala lesikhumba sethu ukuthi uba ibhola yawo apha ecani kwam kukhwazwe mna ngoku nguwe kwezinye indawo ibixhaphake kakhulu loo nto ixhaphakile kodwa ubona ba apho ibetha khona kukuba wenza uziva umncinci and kuthathwa uzithemba apha kuwe yabo mna ngohlobo endandijonge ngalo ke loo ndawo yinto endisebhizi endisebenza kuyo yinto ende kukuba idibanisa nezinye izinto umntu ngamnye abe ready ayazi buyaphi abe ne-skills adivelophe ngendlela ngendlela ukwenzela noba athi xa efika kuloo ndawo leyo kusitwa umhlophe umnyama abezazi uba yena uzothina ngoba ngela xesha ufuna uzicinga into yoba ujongeliswa phantsi uthweni iyakusebenza la and kukapitalayizwa kuyo
becausekufuna engqondweni
yes enye into kwapha kokungalinganwa apha ekungalinganeni kwethu ufumanisa uba apha nje basisidlala erabhi ufumanisa uba xa kuxoxwa kunikoshithwa akufani xa kunikoshethelwa thina ndibe nelishwa okanye ithamsanqa lokuba i-agenti yam at-one stage ingafuni undinikoshethela ndangena ebhodini ndazinikoshethe
ndandiaes
emveni koko ndayiyeka irabhi ngenxa ye-experiensi endayifumana phaa ndabuya nento ethi kodwa nam ngaske ndimanage ii-players kwenzela uba zingabi exposed kule nto ndi-exposed kuyo ndaba exposed kuyo cause I felt uba ndandingayanga phaa ke ndandidlalile ndiqhubeke erabhini mhlawumbi i-agent azawuze nedilite sibisetyorishelene but kuba ndabona uhlobo ekunikoshiyithwa ngalo ndaxelelwe zindlebe ndanyanzeliswa umanisana icontract andavuma ndayibona into yoba yikho le nto yenzekayo
yayintoni eyikule contract wawungavumenali naye
icontract yayingekho normal uqala ii-negotiations ngoba ndandisengxakini and ndinide uncedo they offered uncedo
so kwi-back foot kwi-negotiations
yes nalo kwi-back foot apha sasi i-salary yethu yayistructure show ii-payment zethu zastructure show ngenye indlela because wawusuthi wafumana imali ngenyanga i-return kodwa unee-test ziyi-4 funeka uzenzile enyangeni uzawufumana i-bonus after upasile laa test iyenzeka ngekota xa udibanisa ezi bonus yufane uba yihafu yale return uyipeyayo yale mali uyifumanayo zi-return monthly and xa uyidibanisa kum ngokwereithi yayikuyo yisalari kwakufanele uba uyayifumana
kakade ungazenzanga
za test za fitness test now xa sinegotiating contracts zonyaka ozayo sasinengxaki sizi players and sasi communicatele ne SARPA lento le players agents andizange ndifunde ongcena ke ngokuvele ndisayine into ezaba ne-bonus structures for next year kube kuzawuba kutshintsho kwezi negotiation sasekuzo sivumelane ke ne-coach uba ndizawuba ne-buyer clause ekupheleni kwenyanga ixesha ngu-April ngokuphakathi kwisizini
i-buyer clause leyo ithi xa kufike iunion enkulu ezisayi-contract ebhetere
kunale
bazanikayo province ii-cheaters ii-sharks into ezinjalo ii-bulls
then what they will do is into esithethayo uba mabameshe the offer
awuthi uyahamba
no
uthi mabameshe loo offer
if baya babeke initial offer the agreement was put the initial offer if they match the offer then I will stay ubaba enyusa ifuna bona so ubaba athi 10 zithi Falcons 10 then I will stay. Ubaba athi 12 after that 10 asingendawo because baze kumbayanceda nami at least nami funa ngifumane something but that isn't the sign of the contract in the CEO. Yati, this is not a good business deal.
Why it's all?
What's a nigga pen we bang? But in 6 months time, I'm going to lose you. Because we'll let rapid. You know this goes off as a tat. And I'm like, nothing jindo AT. But I must have had a coach. So he spoke to the coach. Rabbi is a poor dam and a coach sap and a lunch. What about committing a party? This is not a good business deal. Knowing climb is in those 7 and I'm not very busy meeting a party or 9. The executive members will up on 10. Got 12 salary to bow pin.
Well, you negotiate.
Has more to say as bonus. Did no car be a board meeting? Kaitanin in a Indonesian side can't in the booty. Tanyanzelis were a man signed a contract. And avuma kuyisayina. That was the end of mna kwiFalcons. I decided ukuba ndifocuse kubomi after ndihamba ngelotro kapa kwi-development. So
ungathi la experience yinto eyakwenza uba ufuna uba involved kwi-development ngohlobo involved ngalo ngoku and yakwenza uba ukhe ube nexesha uyi-registered agent yesaru urepresenta ne-players ezinye zisuke ezilalini ezinye wasakwi-kings ezinye wasakwi-border laa experience yeyona nto ngathi yakubonisa uba ungenza utshintsho apha embhoxweni
ndifuna ukuthi yayifika into engqinisisa loo
engqinisisayo okay
ngoba ukukhula kwam ndibe ndibukele soka gqit ndithanda i-chiefs support i-Kaizer Chiefs xa apha ekubukeleni kwam isoka ndafumana siuba ndainspirishwa kakhulu ngutata uKaize baqala iliga apha
Dr. Khoza
and then ngokohlobo esasibukela ngalo ndikhule kwelaa xesha lengcinezelo and kwisteji esithile abakhulu bethu babesixelela uba sekuzawuliwa which was 94 xa kuthethwa ngovotwa closer to elaa xesha ikhula lona so sasipreperishe uba ze kuthi xa kufikwa siyikwazi uzimela phela le so ingqondo yayinayo into yoba simendami singabantu abamnyama mna ke ngokukhula kwam ndabawela into yoba ndibe nento mhlawumbi endinoyenza ezawudibanisa abantu ndayijonga kusoka ndafuma sa abantu bakunye kwasesport then ndayijonga phela lini kule nto ithandwayo uba siyadlala ndifuma sa uba abantu kwadlala irugby
balapha badibene and kumandi
yes before kudlala iworld cup utata wathenga iTV wathi uzobukela ibhizinesi kap uyeke lerap
yadlaaap World Cup
eka-94 so xa ndibukele eyophaya mna ndabona le nto bendiyibona esokeni abantu abaninzi abavuyayo and bakhona lapha elalini the only difference ngamabala mhlawumbi and ndanalaa nto ukuba singakwazi uba sibe neento ezinjena kwezi ndawo zethu
kodwa zibe lapha elalini sibe nento ebubalarha price stand zethu laa nto uyibonayo phaa etivini
mhlawumbi ibali elibiyelweyo kuzokwazi uba kube khona i-revenue imali engenayo into ezinjalo so kwathi ngelo xesha kwazaliseka into ndabe ndingumntu ubawela uba wayenomnqweno oshiya umzila apha ebomini ndathatha isport ke ndasijonga ngendlela endinosebenzisa So ngela xesha ke ngoku ngexesha ndikhona erabhini yes mnandi naye ndethi ndibala utshintsha ubomi babantu asike ndisebenzise isport but I had to find indlela ndithe ndisebhayi kwi-academy ndayibona ngoku umehluko weplayers esuke elalini nezinye ndawujongana ndabona iziplayers
oomaphimbi aba
ndakhona aba bafana ndibashiye ngemva elalini bangakwazi
uyenzaapha
ngoku futhi qha bafunza ezi zikili so ukuze bangafani nam bangene ngelakha
masibatrainumntu ukwazi uba like go between ozawuthi heyi jonga uzawudibana nale nale A B and C xa ufika phaa skills wise mentally financially yonke laa nto leyo ubungulaa mntu ucebisa ezintwana
so udlala kwam uqala kwam udlala ke ngokumnandi naloo nto so ndidlala nje ndihambe ndijonge uba kwenziwa ntoni apha kwenziwa ntoni abantu abayaziyo bawukuxelela kakhulu ndidlale kakhulu ndihambe kakhulu pha ezilalini nasezilokishini isathi kukujonga uba kwenziwa ntoni kungatshintshwa ntoni iphinjani ngela xesha ke ezi experiences zenzekayo professionally ziyandinceda mba ndibone kwezi nto ndizilungisa into ingenziwa ngolu hlobo le ayinawulunga ngolu hlobo ngokwezi kwenzeke ezi zinto kum ndicinga uyapha andifiki ndiyoqala nto because ngoku ndidlala professional ndiyakhosha ndimane ndinceda abantwana apho ndikwazi khona bandisebhayi awukhange ndawukhangela indawo apho ndizawukwazi uba ndibe involved kuyo nasekapa ngolu hlobo so ii-experiences endizifumeneyo apha ebomini ineways indivulile mna zakwazi unika ke ngoku neendlela zokuba ii-challenges ezithile singaziadresa njani
enye yendlela ke ndingathi wenze indima enkulu yile yothatha isixhosa nesifake kumabonakude le nto sithi ke ixhosa commentary ke kwezi ntsuku ndisadibana sobabini mkhaya Kings Park if uyakhumbula mna ke ndingumbhali ndingayazi nuba uyasasaza fondini heyi gqigqi lungelo phaa efondini hayi bufuna ntoni apha hayi ndiyasasaza khawundixelele ke ngendima uyiqushelelisa nje le conversation sinayo le ncoko yethu imandi i-commentary yesixhosa yeyiphi indima edlalileyo yothatha i-rugby yabantu iphuculo okanye iphuhliso okanye ibeke kumgangatho apho sibonwe singabantu nathi apha embhoxweni
uqala mandibulele amadoda amabini le ndoda kwantonje uzizi
ukhawona ntonja
uba umakhaya ujack
nosejack dabani
badlala indima enkulu kule ndawo uthetha kuyo ngaba boqala abangenileyo phaa ngusejack bandiphazami then bangukhawundi eyi commentary yesixhosa into eninzi enzileyo esingenayiqonda and inceda encedisana nezigulo ezikhona apha erabhini abantu abamnyama baziva beyinxalenye into eyenzekayo noba bashiywe ngaphandle because bamamela abantu babo ngolwimi abalaziyo abaliunderstanda ngendlela yabo so umntu uyakwazi uzizi ngoba uyazithini ilungelo phaa luhlala apha ngasekhaya akufani nto buzawva umntu okhumshayo waserhawutini nawo ongamazini obusuka phi na abantu kuqala banayo into yoziva beyinxalenye yalo two kukwabantu abafuna ufunda ilwimi abezinye intlanga bayayifumana inikise umdla ngohlobo
nabangengomaxhosa
three kubekho igame just understanding yegame thina abantu bazikhomentatha sinoxanduva noba kweyiphi ifield xa use-TV uentertainer unexanduva lofundisa unexanduva lo-entertainer so ukudibanisa ezo nto zizodwa ithatha iskill mhlawumbi because one you'll find omnye angaphele eseyamile konwabiseni alibale ngacontent leke kanti xa ukwazi uzidibanisa ezinto aze iye inikise
umbemnandi usichazele uba kwenzeka
kwenzeka ntoni bekutheni
kuzeusifundise nangombhoco because nidlale nonke bonke aba bantu babalayo ukuba oosejack oozizi bawudlalela umbhoco kumgangatho phezulu so ndiyakubala nawe no lonwabo mthimka nokhaya malotana no sis nomsebenzi tsotsobe no Mandisa Williams amaqhawekazi lana gamabhokokazi la niyasifundisa phofu njengoba nisonwabisa
kukhona ukufundisa andiyazi ke ngokwangoku kobaniseko banje busazi andiyazi approach yabe kufundiseni mithina ngoba ndinendethi xa ufundisa umntu uyayazi bufuna uachieve ntoni ekugqibeleni le uzawuthi xa ugqiba umfundisa uyijonge uyachivile nayo so kukhona ukufundisa apho nje qha ndinayo not kwi-commentary yodwa general again abefundisi aba bafundiswa kangakanani nabona
bona
ndingabe nandidlalele igame ndizakhomentetha ngegame ukhona nomntu oyijongayo intoyoba le nto ndiyithetha ngayo ndifundisa ngayo abantu iyo na enye ye-challenges ezifeyisileyo kwirabhi yethu bendikhe ndathetha ngento yoba funa sitherishe izikills sasifundiswa thina ngabantu ababesithi masitsibe iziduku uquqe esasiporo pa uhlinyuka uzasiporo kanti mhlawumbi kufana uba sasifundiswa izikills ababengenzi into irong babenza ngomdla ngozinikela so kukhona ukufuneka uba kugxilwe kube fundisi apha your coaches your referees ndithetha phantsi kwendaba yekhomentri ke ngoba ndithetha into yoba aba bantu bakhomentethayo baphuma ebholeni ulwazi abanalo abaphume nalo ebholeni kubalulekile ibe lulwazi lizawukwazi uba lufikelele loo nto
bakwazi usasazo lalwaziyes
uzothi kangoku xa ndibukeleyo ndiye ndifunde nto mna ngoba ke ngenye ixesha naxa umntu engakufundisi into ufunde into kungethemba uba wonke umntu uyijonge ngolo hlobo noba uyayibona into ingeyiyo ukwazi ukucommunicate abanazo ii-platforms abantu abakwazi uba hayi into ethile yakwazi ukwenzeka ukuba ke bendingabe ndiyazibonela ndingenayam i-platform mhlawumbi ke ndingathi hayi into ethile ibinotshintshwa ngolo hlobo nohlobo ukwenzela abantu bafunde bhetere but ke andikwazi ukuthi mabenze njani bona uba uzikhangelele
ngendlela yabo hayi siyakubulela Nxelimbela siyakubulela ndoda kuthi sakubulela ke uba uze uzohlala nathi apha kwesi situlo sithi thina eli libali lokuvuka sitting here with Lungelo Pai who is one of the early Xhosa commentators and of course a former rugby player for Western Province professionally Border Falcons Southern Kings and a whole lot of other teams sharing his story and sharing how South African rugby can develop from grassroots level to the point where we can see more Magazole Mapimpis out there, more Lukanyo Arms, and certainly we want more Siya Kolisis leading this rugby nations. And it starts with people like him. This is Ibali Lokuvuka, the comeback story, and I am Sbu Mjikeliso.